Icala, ingqikithi ilapha kwemfundo. Angiphiki imfundo nokuthola ulwazi kasile icala. Icala kuneminyaka ngaphezu neshumi nambili kodwa ke sibonela mina esisizisana kubi. Izitifiketi zamatikeletshe mina zonke ndawo. Kuze kube namanje mina umsebenzi kangawo. Sengena abazali bamonekhipha izimali eshisiwe ngemfundo yami kodwa kuyafana mina ngiliboni nikusasa lami. Izwi lokhala mina ngisenalo ngoba sengahamba sonyana kahle belokhu bengibeka ethembeni kodwa esami iy'mpendulo ngizitholanga. Akuphelelanga lapho ngoba sengaba nesitatheli kodwa lwami udaba lukazi lusukunyelwa ngoba ngithi nolimi lesilungu ngiyalazi. Pho ingephi inkinga? Thina we need equality not poverty. We need something to feed our stomachs out of hunger but still we hang in there. Bantu khulumani zwakalani mhlampe ke amazwi ozozwakala ngoba lele nami kade lasha imndeni yethu esiswini iyafa indlala kade nami angisena choice ngoba sengiphoqelekile kuzesizibone okwami ngoba nami sengikhela imali yabazali bami njengoba ngafunga ngagomela ngaso sini ngizobakhipha kodwa kubonakala manje engasisizi ngibafakile sekusho ukuthi phela khathi sekungani yophuma esikoleni yofuna ulwazi ngoba ngisho ukuthiwa lelo lwazi sabize ishisiwe imali kanti yini eshintshile phela thina sathembiswa ikusasa sekuthakazile khulumeni mina sengithi ke ngiyathemba nijabule ukubona lesizwe sishabalala okusho ukuthi kumnandi hlala maphara amaphoyisa pho one awani vumelani isimo imisebenzi siphuciwe namakhaya kasinawo the government seems to be giving free houses pho why mina lokuthini ngafikanga ngibalisiwe the phone sengibalisanga ngibhala nenkondlo sengibale ekhaya ngencwadi engishiye ekhaya sengaba iphandla somgwaqo engishiye iy'hlobo zami ngeke sangibona le phepha engibhala kulo sozithwala indiza le esitabeni ngoba mina emhlabeni sengibhekile ntombi the poet.